naselisha sebengithintile nyuve singamngelile kodwa inhliziyo yami salanda wesamngelo nesithembise sisenhlizweni yami iyozami kusaselisha sebengithintile nyuve singamngelile Inkliziyo yami salanda wesamngelo Nesithembise sisenhlizweni yami
Ngaza ngaze Ukuthi lapho ukhona Uyangicabanga yini na Nokuthi nje uphila kanjani
Oh ngaza ngaze Ukuthi lapho ukhona Uyangicabanga yini na Nokuthi nje uphila kanjani
Wo 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 wo
Ukuthi nje uphila kanjani
Whoa, whoa.